Nami khulume ebantwaneni bakho ilizwi eliza kuthi ngemva kwalokho senze izinqumo zempilo engunaphakade. Akungabi yimi, akube uKristu ozabonwa aziwe akhonzwe egameni lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Soko senkonzo ekuseni ngeSabatha sithi sona ukubona ongabonwayo. Ukubona ongabonwayo. Funda lami incwadi yamaHebheru ngu-11 ivesi ngelokuqala usiya kwelesithathu. Kepha ukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyikuqinisa ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladajulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokungabonwayo. Ngihlangana lo daba olujulileyo maqondana lempilo yokukholwa. Lizwi lenkosi encwadini yamaHebheru kulotshwa ngamaqhawe okukholwa. UNkulunkulu nxa ekhuluma ngamaqhawe okukholwa ukhetha ukuba aziveze yena ukuthi ungubani. Ungafunda ivesi ka-3 iveza ukuba ngokukholwa uNkulunkulu wakhetha ukuba abantu abaphila ngokumlalela nangokumlandela bayiphile impilo eza kufakaza ukuthi ungubani. Verse 3 uyamveza uNkulunkulu ukuthi okunye kwalokho okuveza ukuthi uNkulunkulu ungubani ukuthi ungumdali. Umveza ngale indlela ukuba kungekho lutho kwaba khona ulutho. Ncwadi kaGenesis 1 vesi lika-1 ekuqaleni uThixo wadala izulu lomhlaba. Ngezindlela kulesikhathi lapho umhlaba ongekho khona kodwa uNkulunkulu ekhona. Kulesikhathi lapho okwakungekho khona ingabe yini okubonwa ngamehlo akho lamhlanje kepha uNkulunkulu wayekhona. Ngivumela ngithi mina kuwe lami mhlobo othandekayo ngale ekuseni ngeSabatha. UNkulunkulu gagcinwa yisikhathi. UNkulunkulu gagcinwa yindawo ngoba nguye ngezwi wakhuluma wabakhona isikhathi. Wakhuluma wabakhona indawo. Ngezindlela ke uNkulunkulu uthi kuvesi ngelika-3. Ngokukholwa mina lawe siqonda ukuthi izwe lonke umhlaba wonke udatshuliwe umhlaba wonke ngezwi likaNkulunkulu. Ngihamba ukuyofunda incwadi Psalms chapter 19. IBhayibheli iyamveza ukuthi uNkulunkulu ngelizwi kuphela umhlaba wabakhona, umhlaba wemampo ngoba enguye uNkulunkulu. UNkulunkulu uthe yena izinto lezi ezibonwayo lamhlanje kulesikhathi ebezingekho khona lokuba khona kwazo kazibanga khona ngenxa yezinto ezazikhona. Zazingekho lezo zinto ezenza lokho kukhona kwaba khona. Ngelizwi umdala wezinsuku wenza izinto zaba khona. Ake sikhangele ivesi ngelika-36 usiya ku-38. Ngifisa ukuthi singakafundi la mavesi ke sinanzelele lokho. Kusukela kuverse 4 usiya kuverse 35, iBhayibheli iyaveza amaqhawe okukholwa ngobunengi bawo. Nxa iphetha ithi kuverse ngelika-36 usehla layo ithi abanye balingwa ngokujivazwa langokutshaywa, yebo babotshwa bafakwa entilongweni. Verse 37, bakhandwa ngamatshe, baqunywa ngesaha, balingwa, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu lezimbuzi, baswela, bahlutshwa, baphathwa kubi. Ilizwe elingabafanelanga bona, behamba ehlane
ezintabeni nasemikhumeni nasemigebedeni yomhlaba. Verse 39, laba bonke, amen, laba bonke bafakazelwa ngokukholwa abazange bathola isithembiso. Ivesi ngelika 40 ithi ngokuba uNkulunkulu wayesibonile okuhle ngabo, wayekwazi abalungiselele khona. Bathandekayo, phakathi kwala mavesi kusukela kuvesi ngelika 4 usiya ku 35, mvumelani ke ngilethe amadoda ayisithupha ngokwesikhatshana esifitshane avezwa ngokukholwa kwabo okutholakala kuphikisana. Ukukholwa okutholakala kuphikisana. La madoda, vumela ungasukela kuvesi ngelika 4. Uvesi ngelika 4 iBhayibheli iveza indoda ogama layo nguAbela. Lithi iBhayibheli uAbela indodana kaAdamu. UAdamu ongasindodana kabani owadalwa ngezandla zikaNkulunkulu. UAbela le indoda, ithi iBhayibheli, ngokukholwa wanikela umnikelo owamukelekayo kuNkulunkulu kulomfo wabo uKhayeni. Wazuza ibizo elihle, wabizwa ngokuthi ngolungileyo. iBhayibheli ibisithi ngokukholwa lanxa esefile uyakhuluma. Ngezindlela uAbela ukholwa kwakhe kwambulalisa. Likhona yini bandla? Ukukholwa uAbela kwambulalisa. Engakholwanga funa ngabe waphila. iBhayibheli ibisiveza omunye njalo okulokuphikisana khonapho. Ngaya kuvesi ngelika 5 elandelayo, ithi iBhayibheli uEnoki. UEnoki ongowesikhombisa kusukela kuAdamu. UEnoki ngemva kokuzalwa kwakhe indodana ogama lakhe nguMethuseli, lithi iBhayibheli wahamba loNkulunkulu ngokukholwa. Verse 5, ngokukholwa uEnoki. Ngokukholwa uEnoki wasuswa nguJehova waya ekhaya engakuzwanga ukufa. Ngithini? UAbela ukukholwa kwakhe kwambulalisa, kepha uEnoki ukukholwa kwakhe kwamphilisa. Ngezindlela, baba, mama, mntu omutsha ozwaleli lizwi, ukukholwa kwakho ungakuqathanisi lomunye umuntu, ngoba uJehova ulekhasi akubekele lona ngempilo yakho. Ake sithathe amadoda amabili aqathaniswayo njalo ukukholwa kwabo kuphikisane. iBhayibheli ikhuluma ngoNoa. Sahluko ngesika 6 esika Genesis ikhuluma ngoNoa. Ithi iBhayibheli uNoa esele 600 years. 600 years. UNoa uthola ithuba lokuba athunywe nguThixo ukuthi, Noa, for 120 years hlala ndawonye yakhumkhume. 120 years awule enye project. 120 years ndawonye kawindawo. Ukukholwa kwakho kuveze ndawonye, kungakhathalekile ukuthi abaza kubona baza kuthini ngeproject le enguphe yona. 120 years ndawonye Noa. Kodwa kakunjalo ngoAbraham. UAbraham ilizwi lithi, Abraham, suka la, hamba. Hamba lapho engiza kukutshela khona. UAbrahamu ngokukholwa uyalalela ilizwi likaNkulunkulu, uyahamba. Ayehlala ematendeni. Lamhlanje izizwe zomhlaba zidatshuliwe nguye uAbrahamu. Ngani? Ngokukholwa. Ukukholwa kukaNoa kumgcina ndawonye. Ngokukholwa wasinda kuzamcolo. UAbrahamu ngokukholwa, bathandekayo, uba uyise wezizwe ubona isimanga sokuthi uNkulunkulu alethe umfanekiso ablethe isehlakalo esizakwenzakala phambili ngendodana yakhe Abraham hambe uyenikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa hayi bathandekayo ukukholwa kwakho kangikwazi ukuthi uNkulunkulu ukubeke ngapi kodwa ke kwazi ukuba ukukholwa kwakho ngeke kuqathaniswe lokukabani buyele muva ngokukholwa uAbela wafa ngokukholwa uEnoki waphila lamhlanje uEnoki umele bonke abaza ukuthi mhla ekhala likhala icilo bengazange bakuzwa ukufa uyaphila usezulwini ngokukholwa Noah ngokukholwa ndawonye kungenzeka lapho okukhona impilo kayisahlaliseki siphakathi kwe-lockdown so izinto zinzima enxebe lingakhulumisani baba lomama kodwa i-lockdown ikufakile ukuthi la ndawonye la nxa kuyindaba yokukholwa la ndawonye la ngakho ngavala ukuthi hayi ngisake ngiye overseas indiza mthina zonke zihlezi phansi hlala khona lapho ngokukholwa uJehova lodaba lawe khathesi ngokukholwa uNkulunkulu ulakho ukuthi ukukholwa kwakho ukukhangela ukuthi uza kufikisa ngapi angazi mesihamba sonke kanti komunye umuntu hayi mina ngiluzulane sengizamile impilo ngayani ngazama impilo ngayani uNkulunkulu kulalokho adinga ukuthi akugcwalise ngempilo yakho dingisisa icebo likaNkulunkulu ngawe kwesikhathi ungazulazula ungela mlimo kwesikhathi uhlale ungela mlimo kwesikhathi uyekufa ucawa umuntu ufela umlimo kade hayi ufela into zakho kwesikhathi uphile kube ngani uyaziphilisa kade ngumusa nje kaNkulunkulu kodwa wena usufanele ukufa amadoda amabili engifisa ukuthi ngiwathinte njalo nguJosepha. UJosepha ngamkhumbula lujaha lo umntaka Jacob. Ujaha lo wayethandeka uyisemthando okunye okumangalisayo. Kodwa abafowabo ngenxa yomona la ngenxa yomhawu la ngakho konke izizathu ezikhona. UJosepha bayamthengisa bacabanga ukuthi sebeqedile kwesinye isikhathi ezimulini lingathengisana licabanga ukuthi seliqedile kanti hayi uJehova akaqedanga ngawo uJosepha uNkulunkulu uyamthatha uyamvumela ukuba ayengena eGibhithe lapho angela citizenship yakhona kodwa uyangena afika athi khoxo akwane aphakame ngelele aphakame ngelele azabe sesiqongweni uJosepha enze izinqumo zaseGibhithe akholise ubutofotofo nobunandi bonke kwezephalamende kwaba kuhle kwaba njalo ngithini kulabanye abantu kusindiswa kwabo okungabadingi ukuthi bayengena ezulwini ngenxa yokuthi badle ezimnandi wena ulaphana ukuthi labana abanothileyo bakhathana loNkulunkulu uze umbale kubi uMateyu babusisiwe abampofu uthiye ukuthi emoyeni uJosepha uyayiphila impilo yobutofotofo kodwa engenalungelo uNkulunkulu avuma abe lelungelo ayiphile impilo ngokukholwa waze wabonakalisa ukukhonza uThixo ngokuthi hayi unkosikazi wenkosi yami kangimthinti ngifuna ukuthi umnceko obuthembekileyo baziwe esigodlweni saseGibhithe ngokukholwa bathandekayo hayi ngiyababona madoda nasi indoda engifisa ukuthi kubanzi benkonzo sigqile kuye ke sibe lethuba kuye nguMosi uMosi uzalelwa eGibhithe ulelungelo lokuhlala eGibhithe kodwa uyala ukuba yincebu yeGibhithe ngokukholwa ake sixoxe kafitshane ngoMosi ncwadi yamaHebheru 11 verse 24
lo 25 ithi ngokukholwa uMosi esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro. Kunalokhu wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantwana bakaNkulunkulu kulokuthi abe lentokozo yesono isikhatshana. Ngokukholwa wathiya iGibhithe engalwesabi ulaka lwenkosi ngoba waqinisela kungathi uyambona ongabonwayo. Sikhuluma ngoMosi point number 1. Ngifisa ukuthi ke sikhangele ukuthi uMosi lo usuka ngapi. Ake sicaba ngabazali bakaMosi. Lithini iBhayibheli kuExodus mu chapter ngu 2 verse ngeleka 1 usiya ku 3. Ithi wasekusuka indoda yendlu yakoLevi. Yathatha indodakazi yakoLevi. Owesifazana wasethatha isisu wazala indodana. Eseyibonile ukuthi inhle wayifihla inyanga ezintathu. Kwathi engasela kuyifihla wayithathela isitsha semizi wasibhada ngengcino langethara wafaka umntwana kuso wasibeka emihlanganeni ekhunjini lomfula. Sifundo bani engiphuma laso lapha? UMosi uphuma endlini ephakemeyo, indlu yabapristi, uphuma endlini yokukholwa, imuli eyayimkhonza uJehova. Lalela, wena ulalele la, usemulini umntwana ngubaba ungumama uyingxenye yemuli. Nanku umbuzo engilawo, kambe indlela elikhonza ngayo injani? Ngakwa kusungula i-lockdown nasi simange engasibonayo, ngabona ukuthi laba babehlalela emuva ecaweni bengaphatheki, babengaseleli ithuba ngaphandle kokuthi baphatheke. So ke nxa sifunda kule indaba sifumana ukuba abadala laba ababili bayabuka bayabonga uNkulunkulu abenzele khona ngendodana. Liyakwazi yini ukuthi kulabantu emhlabeni nxa bethola abantwana babona ngani kasibantu babaphathe bebe ngendlela yonke abangabaphatha ngayo? Umntwana angona umzwe esithi lokhu kufuzwise, lokho lokhu kufuze komalumakho, lokho akuzange kwenzakale emulini yako yangakibo kaMoses. Now, kwini engifisa sikunanzelele yikuthi wena lami silomlando nxa ungumzali, umlando wokukhulisa abantwana ngokwecebo. Ekuphumeleleni kwethu, kumbe ngithi mina ukuphumelela kwebandla, ukuphakama kwezigaba, ukukhula kwezabelo, ukukhula kwelizwe, kweyeme kundonsela yangekhaya. Khumbula uMosi wayengayisilo zibulo, wayenodadewabo uMiriam, elomfo wabo u-Aaron. UMiriam owaba ngumprofethikazi, u-Aaron owaba ngumpristi. Kwini engikutholayo? Ngithola abazali ababa labantwana babakhulisa ngokwecebo likaNkulunkulu, okwenza ukuthi ngokwenza njalo ilizwe, isigaba, umhlaba, izizwe kusukela kuleso sikhathi kuze kube lamhlanje, abazali bakaMosi baba lendonsela ethinta lamhlanje, yikho sijumayela ngabo lanxa sebafa. Sihlobo zami ezithandekayo, abazali bakaMosi benza yonke imizamo yokuthi indodana ingabulawa ngoba kwakumenyiwe ukuthi abantwana laba abazelweyo bonke kababulawe. Phezu kokuthi babulawe, kwakusiba lendlela ukuthi babulawe ngosuku bezalwa. Kodwa ke uMosi uNkulunkulu wamgcina. Kungikhumbuzani? Kungikhumbuza isehlakalo esenzakala kumsindisi wami uJesu.
Now Jesu ezalwa you know i Roman Empire yakhetha ukuthi kakababulawe ngoba sekuzela umsindisi ngiyibona uJosepha lo Maria bezinika ithuba bethunywa uJehova bebethole udaba luvela kuJehova balekani lalo umntwana labo abazali baka Moses uJacob kunye lo Amram bamfihla umntwana ngicabangani umama lo ule power bomama ngibona umama lo ole power power bani engiyitholayo umama lo ufundisa umntwana esiswini. Umama lo nga umntwana emunya uyamfundisa ukuthi umntwana leli lizwe isilo lakithi leli lapha kasikhululekanga mfana nxa kungaba lento ongayenza funda ukuthula ngesikhathi senkonzo funda ukuthula ngesikhathi esinje ngoba kasikho ezweni lakithi lapha mfana wafunda umfana waze kwenza ukuthi waya qualify e university yemhlangeni waya qualify e university yemizini waya qualify emanzini kwaze kwenza ukuthi okungumfana kuhawukelwe esikhosini yindodakazi yenkosi zabo zami ezithandekayo wini engufunda lapha wena mama baba wini ongakwenza kuyini ongakwenza ebantwaneni okungenza ukuthi isitha sakho sithanda umntana nakho to the point yokuthi size kuwe sikuqhathe ukugcina umntana nakho yikho enhlangana la Mosi uyafihlwa ayafihlwa lithi iBhayibheli lomfana wayemuhle wayelomahluko kubafo wabo yikho ngafuna incwadi kaExodus ngu 34 Vesi 19. Sithola le indoda phambilini ngale. Ivela entabeni ukuhlangana nenkosi. Isehla lithi iBhayibheli isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula. Ngoba le indoda uNkulunkulu eyikhethile waba lobudlelwano laye. Ukukholwa bathandekayo siyakubona kusenzakala kule imuli. Ngivumelani sihlobo zami ezithandekayo. Ngilibuze umbuzo ukuthi siphila kusona lesi sikhathi njengezimuli bazali lenzani ebantwaneni okuzakwenza ukuthi izulu ligcwale ngosendo lwakwenu ngendlela ophila ngayo ngendlela olaya ngayo uvuke ebusuku ubakhulekele uze unikele iminikelo lemihlatshelo njengalokho kwenziwa nguJobe ebantwaneni bakhe azabizwe ngokuthi yindoda elungileyo engela sici exwaya okubi lokho kuyabonakala langendlela esiphila ngayo labantu bethu. Point number 2 sikthola ukukholwa kukaMose verse 25 ngokukholwa uMosi esekhulile wala ukuthiwa uyindodana yendodakazi kaFaro kulalokhu wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantwana bakaNkuluNkulu kulokuthi abe lentokozo yesikhatshana. Haleluya. Belikwazini ukuthi uMosi ibizo leli kaliphiwanga nguyise loli hayi kodwa leli bizo uliphiwa umuntu ofika amthole emanzini athi hayi ongumfana kuhle lo ongumfana kuhle lo hayi wathi ngunike ibizo nxa emnika ibizo uthi ngoba ngimthethe emanzini wayelungelo ukuba amthathe ayimbulala ngoba wayengakucabanga ukuthi umntwana lo umntwana wamaHebheru kodwa ngendlela okufana okwakuhle ngayo ngendlela i-discipline okwakuyithola ebadaleni kwakungela ndlela indodakazi kaFaro eyayingakwenza ngaphandle kokuthi sengilomntwana ngoba wayengela nzaka kanti ke futhi wayengela mfo wabo ngoba wayezelwe engela mfo wabo wesilisa kwakuyenzeka futhi efika esikhosini uFaro ambulale hayi ngizaba lohlupho kodwa zwana uNkulunkulu wezimanga uyavuma ukuthi isitha sakho sikwezele umlilo lapho siyachonela khona sibhubhele khona. Ngawunga ungaphomba ukucabanga weqelwe efika olwandlo lubomvu bathaya umangqetha ngokufana okuhlale endlini yenkosi kwadla ukudla kwesikhosini kwaba lelungelo lakho konke. Zwana sihlobo sami, indodakazi kaFaro njengoba ngijile yayingela mntwana kanti loyise engela ndodana, okuyikuthi uMosi nxa kwakunguwe mfana ngibona ngathi wayathethi chance apho xa sengiwumntana indodakazi kaFaro kungela mfana lapha ekhaya, yekela ngizigcine kuhle, yekela ngizibambe kuhle ngoba lapha I am the next Faro. Umfana bese sithi lanxa ithuba elinjalo likhona ngeke ngithengise imuli emphumake, ngiphuma endlini enkulu yakolevi, ngiphuma endlini enkulu. Uyala, uyala uMosi, uyala ukuthengisa inkolo yakhe, uyala ukuthengisa isizwe sakibo sobulevi, uyala bathandekayo kukangakanani kuwe lami. Abaningi siyakuthengisa ukukholwa, kungathiwa nakho umsebenzi ngesabatha uNkulunkulu laye uyabona. Kungathiwa hayi nanti jaha lile mali, kodwa ke yikuthi nje kalikhozi but lilungile. Umuntu uyakuthengisa ukukholwa kwakhe. UMosi uthi hayi okungcono yikuba ngiyehlupheka labantwana bukaNkulunkulu kulokuthi ngibe le njabulo yesikhatshana esifitshane. UMosi ukhetha ukuhlupheka bathandekayo. Intokozo yomhlaba bandla likaThixo imfitshane njalo izatshabalala ingakhunjulwa ephakadeni lephakadeni. UMosi esekhulile uyaqathanisa, lalela la, uMosi uyaqathanisa ubukhosi lenotho yawona lomhlaba akhangele ngapha ubukhosi baphakade lomveli nqangi, uthi hayi kuhle uhamba loNkulunkulu akubone kwasemhlabeni kuyimfucuza nje. UMosi sihlobo sami esithandekayo uyama ngale inkolo. Zwanini ngilitshele, umhlaba esiphila kuyo namhlanje ulazo zonke izinto ezi-attracta, ulazo zonke izinto ezine-pressure ukuba ziqede ukukholwa kwethu lenkambo loNkulunkulu. Ngiyakwenxusa ukuba hamba lomdala wezinsuku ngoba kuhle ukuthokozisa uNkulunkulu kulokuthokozisa umuntu, kuhle ukuthokozisa uNkulunkulu kulokuthokozisa ingabe ngubani oyisiphathamandla loba kuyisiphi isigaba sobuthungameli. Hlobo sami ezithandekayo, ngifisa ukuthi ngilikhuthaze, ngizikhuthaza lana, kuhle ukuba sihlale ezinyaweni zikaNkulunkulu ngoba kuwona lo mhlaba esiphila kiyo. We are coming but to an end. Uyeza uJesu ukuba ayesinika intokozo engapheliyo. Mvumelani ngithathe isigaba sokugcina, point number 3, ukubona ongabonwayo. Ukubona ongabonwayo. Ngokukholwa wathiya iGibhithe uMosi engalwesabi ulaka lwenkosi ngoba waqinisela kungathi uyambona ongabonwayo. UMosi uyaqathanisa ulaka lukaFaro aqathanise nolaka lukaNkulunkulu kulaba bephula umlayo kaThixo. Uyaqathanisa obonwayo uFaro nomdala wezinsuku okhetha ukuthi angakhetha ukuthi ungamboni, akhethe ukuthi umbone, kodwa uFaro angangakhethi ukuthi ungamboni. Uyambona lanxa engafuni ukuthi umbone. UMosi uyakhetha inkosi phakathi kwelizwe, uyaqathanisa phakathi kwenkosi yelizwe lenkosi yezulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. UMosi uyaqathanisa inkosi efayo lenkosi engusimakade. UMosi uyaqathanisa inkosi elochuku lenkosi elomusa. UMosi uyaqathanisa inkosi etshabalalayo loNkulunkulu oyekhona, okhona, ozakuba khona kuze kube phakade. Abe sekhetha umdali wezulu lomhlaba ngoba esazi ukuba lelo umhlaba ayisilo khaya lethu masinyane impilo engunaphakade impilo yentokozo yeza masinyane uzuzani umosi uba ngumthungameli webandla ukhulumisana noThixo onguye onguye umosi uvezelwa izimanga nguJehova indlela yabakwaIsrayeli xa babesuswa ezweni lobugqile eGibhithe esiya ezweni lesithembiso uyabathungamela uhambo enkangala wena kungitshele wabona yini indlela ivuleka olwandle oluthwela amagagasi uNkulunkulu phakamisa intonga eyaphakamisa intonga uyavuleka abantwana benkosi bayadlula xa bedlula uFaro ngobuthutha ngobe yinkosi efayo engasisimakade xa bephutha abantwana bakwaIsrayeli ubhamu olwaba lapha kwagenquka izintambo kwagenquka bonke phansi phezulu baqedwa ngamanzi ngoba usimakade owakhuluma amanzi ayale wakhuluma amanzi ayale wakhuluma amanzi ayale xa wayesekhethe ukuthi avalele abamdelelayo wabavalela abayingcwele bakhuphuka uMosi uzuzani hlobo zami ezithandekayo ubona isima lapho uThixo eyinsika yeyeza emini eyinsika yomlilo ebusuku ukuba anike umthunzi lokukhudumala kubantwana bakhe bakaIsrayeli isimanga sokuchapha isimanga sokuchapha ulwandle isimanga sokudla ukudla okuphekwe ezulwini mane vela ezulwini ngoba uMosi elalele umzali esesiswini walalela uThixo emfundisa wakhula nganxa wayekhangela amaphutha wayethatha amakhuwa amaphutha awabeka eceleni afokase kulo omdalileyo kaningi nengi uSathane uyasikhumbuza izolo lethu asikhumbuze ukwehluleka kwethu umkhumbuze lapha yakhona wena xa kusitsho ukuthi gaqa usiya kuJesu yenza njalo uzimisele uthi zanini kimi lina lonke elisindiweyo nelikhatheleyo mina ngiza kuliphumuza uMosi ngelinye ilanga haleluya uMosi ngelinye ilanga bandla ukhetha ukuba ahambe nenkosi ekuhambeni nenkosi uyabizwa inkosi abe lethuba lethamsanqa lokuba abone uThixo abe lethuba lokuba athwale umthetho kaNkulunkulu olotshwe ngomunwe kaNkulunkulu ngelinye ilanga uMosi uyafika kuNkulunkulu uthi hayi Nkulunkulu bengicela engicelayo ngicela nje ukukubona ngicela ukukubona Nkulunkulu uNkulunkulu uyezwa isicelo sikaMosi ngoba yethile ukuba ngeke ubone uNkulunkulu uphile kodwa uNkulunkulu ngomsa wakhe ngoba ulakho ukuthi engcwele ebungcweleni bakhe akhethe ukuba ehla sondele kuwe umama wami ngelinye ilanga ungifundisa enye ingoma ethi how big is God he is big and wide is his vast domain yet small enough to live within our hearts so uNkulunkulu ofana nayo uyazimisela ukuthi ungangamboni akhethe futhi ukuthi umbone ngoba enguNkulunkulu uMosi yabekwa phakathi kwedwala uNkulunkulu amvale ubuso esedlulile abone ubuso umhlane kaNkulunkulu uMosi aqalele ababaze igama likaNkulunkulu sobo zami ezithandekayo lalamhlanje silakho kuba lenkambo kaMosi siphile impilo enjengempilo kaMosi isiphetho sikaMosi uphetha njani lithi iBhayibheli uMosi uyafika esigabeni sokuthi sesiyakufa uNkulunkulu wambiza Mosi uyathungamela ibandla usuka lalo eGibhithe uya eKhenani akuze entabeni uyabona iKhenani nantiya kodwa zwana wena awufiki uyafala omunye uselale ah but God is cruel lalela iBhayibheli wafa uMosi esefile uMosi umangaleli wabazalwane obamangalela ubusuku lemini weza wabanga isidumbu sikaMosi wema uMikayeli emelo fileyo wamelo fileyo ngoba inceku yakhe isaphila wayesazi ukuba iyaphambanisa ivume iphambanise ivume uJehova uthi kimi la kuwe uba sizivuma izono zethu ulungile uthembekile ukuba asihlambulule ukho konke ongalungi kwethu uNkulunkulu uyamvusa uMosi esemvusile uMosi uyanyuka uyekhaya nanamhlanje uyaphila umele bonke labo abaza kutestufa kodwa bavuke wasuku lapho icilongo likhala xa ememeza emkhathini vukani vukani lina lonke elilele emathuneni baza kuvuka bengelakho ukubola abayingcwele bikamba kaNkulunkulu uMosi isihlobo sami esithandekayo uphila ngokukholwa wena lami uNkulunkulu uyakubiza uyangibiza ukuba ungabe ungamzwisisi ukuthi uNkulunkulu ngubani kodwa uNkulunkulu ongabonwayo ulapho ukuba simbone ngokufuna kwakhe langokuthanda kwakhe ukuze wena lami sisindiswe iBhayibheli ithi yona yona uAbela ngokukholwa wafa kepha uEnoch ngokukholwa waphila Noah wahlala ndawonye ngokukholwa Abraham wahamba ngokukholwa. UJosepha wahlala intokozweni ngokukholwa. UMosi wathi hayi mina yadubeka labantwana bakaNkuluNkulu. Ngoba injabulo yomhlaba ingesikhatshana. Ngangikwazi ke mama.